Yebalungu. Ndilipilele yami. Kana kodwa ndiwe u7 nomu mwezi ngapha ngapha. Hayi, bani kholisa bayisa.
Ah, Levo.
Baby.
My
love.
Now,
my love. Now, my
love. My love. My love. My love. My
love. My love. My love. My
love. My
love. My love. My love. My love. My
love. My love. My love. My
love.
My love. My love. My love. My
love.
My love. My love. My love. My love.
I'm sorry. What's the name of the house?
Hey, hey,
what's the name of the house?
So, it's a tiny then since it's a day. I can't care of you here. Near out, something to what I follow up. Who sends the groceries at Mokolin?
Yeah, can I go over and go give her a guarantee? Go on a matter than it way. Can't tell I get a carolin later now.
Did you have a seven network?
Get a little, not give very good mask home. I give very good orange. I give very good BTC. Hasn't like a holler network, and I will get a carolin.
Ke rata ntsuri le go ha keng ke a go bona mata mo maranyaneng wa itatkhela le ja mona twena le mosadi kana wa re no mo tsentse maranyane ma bana gore ke ne mapheluza
ah motho ha te bora pele motho re bereka rotlhe
o bereka le ene ano le ntse le je sana macaroni ana
ah go mo ke di fries a sa te macaroni ne le food competition go tirwe no go te ba hetsa mpele ba winner bonus
he ba lume a ba simola yana go ke world war 3 go
a ke re ga le ratane
Arrata.
Ha ke se kuma kwane mata. Ha ke se kuma kwane. Motho ga le irang.
Motho ele gore ke nna.
Motho ke wena bona gore o pala mangwanyana marago.
Ah.
E bile le tsela sentle le na mo manobolo mo di sofe o khona go robala mo gone. Ngwana ena a bolwa ke tlala mata.
Mo masko mo bo re ja kere ke a go leletse dikolo a ditsene. Why di dio tse di gorogatse?
O iragalang go ha. Ah. Na wa thama. Are. Khela pitse Marex.
Ah, Levo.
Quella pitima Rex.
Can we announce
Levo? Palagui Terra. Pala.
Slender. Ah, Levo.
Hagina Mara. Quella pitima Rex.
Levo. Mutulikan, when I was Slender.
Eh, Hagina Mara.
She knew I wish she's never part of the gap. Ah, but ana ba bana mo ya ga sima ba. Zwithu zwine zwa vho siphala phala na vho vhi.
Ma le theoge. Ba se ya muthi.
Pala ma. Duachi. Da ka le bantare betse rrago.
Ah.
Pala.
Ah, patata le bo 7. Kwenda imi ndi mwe bo 8 yano.
O tsamela ruru gone ko ile nteng ko le kolo e ra etsa rra go irekisa.
Mama, what are you doing? Mama, what are
you doing? Mama, what are you doing? My sister, I feel like I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Bona, my sister, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So sa go ja motse sa ofetse. Hm? O bona bo bana yana ba batetse ba bantsho. Ke ba make. So go batla o se bana.
Ya go itse mo go nna yone ke na le stress kwa. Ah.
Go batla o se bana.
Se ntse ke se bona.
Ah eh. Jo se di batla ngwana ile sekolo. Di batla ngwana ile sekolo.
Oh bobi. Le no batla go pala mago. Wa ratile maragwa.
Eh, futse bobi. Futse.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.